Umphakathi wasemjondolo yaseGeorge Gonko lokhu uqhubeke nokuthola izindaba ezithokozisayo. Lokhu kuvele ngesikhathi idolobha laseGoli limemezela ukuthi uhlelo lwalo lokufaka ugesi kule ndawo luzohlinzeka ngamathuba emisebenzi kubahlali ababalelwa ku-30. Ekuqaleni kwale nyanga, MMC for Human Settlements umlungisi Mabaso ehambisana ne-MMC for Environment and Infrastructure Services uJack Sekwayile bethule sonkonteleka kwalolu hlelo-ke njengoba komphakathi ubungenawo ugesi kusukela ekuqaleni kweminyaka yama-90s.
Kusazokhanya kwamanye amalungu omphakathi asemjondolo yaseGeorge Gonko njengoba umasipala waseJohannesburg kulindeleke uhlomlise abantu abangama-30 ngamatoho njengoba ekuqaleni kwenyanga ephezulu wethula usonkontileka ozofaka ugesi.
Kuyintokozo enkulu kabi kumina ukwazi ukuthi namhlanje sikwazi ukuzothola ukuzosiza abantu bakithi abampofu bawofakela ugesi, ngoba ugesi kulezi zimo zesikhathi samanje uyizona ngqalazinda edingakalayo kumuntu ekuphileni. So ithuba esitholayo njengamanje sitha sibonga kakhulu uhulumeni wase-City of Johannesburg ukuresponda to the problems that we are raising to assist our people on the ground, those that are suffering. More especially that now we do have experience a lot of a legal connection, so now we to respond on those legal connection because that people they are doing the legal connection because there's a need of having the electricity. So now we're trying to respond on those issues of people doing the legal connection so that we will minimize ngoba umasipala end up eluza imali eningi ngokulimaza ngokulungisa indaba zama legal connection.
Kusenjalo ukhansela uphinde wanxusa laba abazohlomula ngemsebenzi ukuba bayihloniphe le msebenzi.
Ukujabula kakhulu nje ukuthi ke ena ngaphezulu ukuthi ke sizobe sizofaka ugesi. Kodwa kunabantu abazofika ku-30 noma nangaphezulu bekwazi ukuthi bazuze ukufakela lokhu ukuthola amathuba omsebenzi amancane azosilekelela ethenini mhlambe ngoba kuya nango-December abantu bakwazi ukuxosha nje lawo mathutshanyana amancane. Kuyintokozo ekulu ukuthi leyo development ayizi nje kuphela ukuzofaka into asingana ugesi kodwa kunamathuba omsebenzi ezophinde wakhana. Kuneqiniso elikhulu ngadadewethu ukuthi kufanele sibacele abantu bakithi ngoba sibanxusa nje ukuthi ke nalona ozothola lelo thuba lelo bekahle ngoba khona omunye umuntu ongalela odinga ithuba lokusebenza kodwa ongekho ongalitholanga. Kodwa wena obusutholile libambe kahle phela kungabukakala ukuthi wena osutholile busudlala ngethuba kanti kunabantu abanye abantu abadingayo lolo thuba le.
Kuzokhumbuleka ukuthi umasipala uke wamemezela izinhlelo zawo zokufaka ugesi kule mjondolo ngemuva kweminyaka engama-30 intula ugesi. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu ngiseGeorge Gonko.